na kindi tubasaba atarukorosha imitima yabo abajejwe gutekano abajejwe intwaro abajejwe gutunganya amatora abanyamashengero n'amadini icyo tubasaba kumwe Yezu yavuga ati mbega mwebwe ntimuramenya gusoma ngo mubone aho ibihe bigeze ibi aho bigeze abarundi bashaka kuronka indongozi barahagurutse kugira ngo bitorere indongozi nuko rero umwe wese yokumva yuko ejo bundi tariki 20 abarundi bazogaragaza icyo bipfuza icyo dusaba umwe wese nukorosha umutima akiyugurura hanyuma tugashira aho abana b'u Burundi bashize ahasigaye kunangira ngo ziba amatora kunangira ngo zorasa ngo hadatsinza bushaka uratakaza umwanya wawe Menya nuko sene twiteguriye gutsinda kandi twiteguriye gutsindira bose nawe tuzotsindaho nawe tuzotsindaho kubera yuko iteka rya mbere ry'intwaro no gutunganiriza abitwara iteka rihambaye ku ntwaro ni kubahiriza ubuzima bwa kiremwa muntu ihoriho ryamaze umuryango kandi nta gihugu gitekana kubera inzigo n'inzikira igihugu gitekana kuko umwe wese bamwubashe bakamwubahiriza gitekana kuko intwaro irajwe ishinga no kunwanisha abo itwara abarundi twaracanye mu bihagije twararyanye bihagije harageze aho twikubita gashi ingendo yo kuryana tukayivamwo ingendo yo kugira umwana n'ikinono ukarutisha abantu abandi ahitugeze haramaze iyo ngendo tuyisezerere itariki 20 twubaka u Burundi bwa bose gusa dusabe bamwe bagize ingendo n'umuco ukwama bahwihitana abandi ukwama bivanga mu kazi atarakabo babireke iki gihugu turafise inzego z'umutekano zikwiye turafise abapolisi bakwiye turafise abasirikare bakwiye bibaye ngombwa ko bokongererezwa igihugu cyovyiga mugabo ntidukeneye umuntu ngo yiswe kuriya yishyira mu kibanza cy'umupolisi yishyira mu kibanza cy'umusirikare yishyira mu kibanza cy'umucamanza ibyo tugomba kubisezerera abasirikare abapolisi n'abigihugu saba umugambwe icyo dusaba abari muri izo nzego nuko bategera neza yuko uko amategeko yubatse nta burenganzira bwo kwinjira mu migambwe bafise nubwo nabonye hari n'abasigaye bambara impuzu z'imigambwe muri bo mugabo ni bake icyo tubasaba nuko bibuka ko bafisaniye amasezerano y'akazi n'igihugu hatwaruye cyane agatwaruriya amasezerano yabo arabandanya kuri ubwo rero tubasabe ejo bundi nimwumve yuko iki gihugu gikeneye ihinduka irihinduka umucamanza ararikeneye irihinduka abajejwe umutekano murarikeneye irihinduka umurundi uwari we wese ararikeneye irihinduka nabo nyene badushuburira kwizombonera kure bararikeneye niyo mpamvu dusaba yuko umumwe wese yoshira umutima mu nda hahandi mu kazi ukitora agatora yibajije kuri kazoza kiwe kuri kazoza k'umuryango wiwe kuri kazoza ku Burundi bwose ubutungane abarundi twese turidoga n'umukuru w'igihugu umunsi binjirira ya ngoro ntare rugamba hariya yavuze tubutungane bwaragiye ubu hari ubucamanza biga mu ishuri ubucamanza rero bwigwa mu ishuri ntibudufasha kunywana kuko bucira guhiza uwifise umukene nawe yaba afise ukuri akagupfana dushaka rero yuko ubutungane busubirana iteka nk'iryo bwamanye kuva kera abacamanza muri za sentare kuva hasi gushyika kuri sentare z'igihugu reka mbere no muri gasamburamanza turonye abigana ngoma ya sacega kuko twifuza yuko ubutungane budufasha kugira ngo tunywane by'ukuri Uburundi bwarasinzikajwe n'intwaro mbi kuva bwikukiye gushika uno munsi Uburundi ntiburigira buronka gahengwe turakeneye rero kwa gahengwe kaza nyuma y'amatora twimirije kuwa mirongo ibiri uza ubutungane abakiri bato mushaka kuja mu mashuri mushaka kuja kwiga ibijyanye n'ibyo guca imanza murajyayo mwumva yuko mufise umuhamagaro wo kwita ku neza y'abandi ntimuzojeyo murota kuba ba prokirere ngo mugomba mukandamize naka ngo ugomba guhora naka nabyo dushaka ibyo ntacyo byotumarira nawe ntacyo womarira igihugu uzoje muri icyo gisata wumva yuko ufise umutima w'urukundo ugomba gufasha abatase gusubiza hamwe niki nahe y'i Burundi yamye igendera kajya karanga ka kera niko dushaka dushaka yuko butungane bubu butungane koko bufashe abarundi gusubiza hamwe bufasha abarundi kunywana